Sanibonani bakwethu. Igama lami ngoKing Nuba, abanye bayangazi. But abanye abangazi sengenzela laba bangazi abaqalayo ukungibona ngale video le. Bakwethu, bengizothanda ukubalisa. Angisiyena umuntu kodwa othanda ukubalisa ngento esingehlelayo sometimes. But ngoba lokhu ngifuna nifunde khona, nifunde something. Kusho ukuthi bengisethekweni la eyenzekeni. Kwathi I think regular 4 sahlangana namajida ebesoshila nawo nje. I think mesla go 7 samajida. Sihlangane phi ngase North Beach. Masihlangane North Beach sithi asisuke singase town phakathi sibuilding. I see hambe ke so thenga something ongizokufuza. Hayi masithi light town ngaphakathi mase singase South Beach silandelwa amajita o 3 amajita bo 3 eqhamuka emva kwethu ngomuntu othanda ukuqaphela umuntu uma ngihamba masilandela amajita o 3 kuqhamuka omunye la ngaphambili. Hayi sidlule masila lawa lo munye ngaphambili babone futhi angathi sebebawufula ngemuva. Hayi sami sithe masidlula esinye angizazi ukuthi isidalo sasethekwini yabo ngibona ngoba sengivela kuleyo ndawo ukuthi hayi angathi ngingahamba ngayengahamba le. Sithe masidlula esinye isitrati sihlangane nawo 2 eza ngaphambili. Hayi sidlule funa kuwona ngizwane sithe masiyongena ngoba besiyofuna into eyisiphuzo encane. Singene tops. Sithe masingene tops. Hayi sithenge. Sithenge into eyiphuzayo, sithenge into eyiphuzayo ezibabayo ne. Hayi omunye wabafowethu ngeke ngibize abantu ngamagama hamba ngoba le nto serious kakhulu. Omunye wabafowethu abesihamba naye wathi hayi King Nuba ngoba wena uphuzi sicela ukubamba okufunayo la. Hayi ngithatha okuyodrinki ke nami. I think ngathatha lawa amancane awu 2. Yeah, ngathatha wona awu 2. Hayi siphume, sithe masiphuma. Sihlangane nabanye abawu 3. Amanye amajita nakhona siwadlule nawo la majita. Simase siphuma la i-tops. Hayi imoto ngoba besiyishiphi. Siyishiye phezulu lenga se South Beach. Ngisazi lesa sitolo senyama ukuthi but siyishiye ngakusona ngoba besikudile khona ngathi sathi hayi aswok ngoba one way lezayindawo lezi yabo mas walker sathini sasuka ke lapha sawele street sihamba la besihamba esikhona. Hayi sihlangana nabanye abawu 2 amanye amajita nje nawo angaqondakali. Hayi swadlula sifika emotweni masifika emotweni laba besibake khona imoto. Hayi khona amanye amajita nakhona abekhona la. Hayi phela sibone ukuthi hayi hayi noma siwadlule singena emotweni. Hayi nalaba futhi abesihamba nayo sithi asiphuthumene emlazi nayo-ke indawo ke la eyenzakala khona sithi asisukeni straight eThekwini siphuthume emlazi siyoshila khona ngoba khona umjita abesihleli naye lapho owasemlazi. Hayi nayo-ke indaba la iqala khona masifika emlazi. Hayi kuphuze kube mnandi kudliwe yonke into abekhona kube kuhle nje yabo. Nawe ngicela udluleke kule ndaba nje bekumele ngidlula nami udlule kule ndaba futhi ungayinaki bakwethu. Isifundo sifundile namhlanje ukuthi ubodlula yabo. Isifundo bengenifundisa sona ukuthi nibodlula nawe le ndaba uyidlule uvele ungayinaki. Utshene nomunye phela ukuthi akazodlula la umtheke futhi uyishare ukuthi abazodlula la kule story esinzima kanje ezweni.